unikele ngwana tash unokuthi yenzani imali le unikele ngwana tash uthi sinikele nini unikele ngwana tash uthi right through nabathi bamahlango sesiyazi lijimani sokunikela uma uNkulunkulu angamsiza phelile i 5 minutes ya but mina ngijise khona sila angiqhazele la kule nkonzo sibiyo you can make a plan today ukuthi God I'm making a plan yokuthi next year where I crusade ngaya khona I'm going to create time I'm going to prepare myself yokujamisa zama ezinye izinto yoyibhadela music system ngiwani
hey amen
noma bangathi sweating 10,000 there's been a problem ngiyakubahlela ukuthi hlelo lelo music system likoste mali because benani when a plan waba nentshisakalo wazikhomitha kubani kuNkulunkulu sizonikela sizonikela commit yourself to the work of God ubona kuma localists wethu sole ukwajama insimbi ezingapheliko zamathempeli because we are not committed bangaka bathoma ama foundation before zona saja seba medisa ngazo abantu bathi ndine ezinye khoneni solo zabe kwango 2007 you are not committed to the work of
humanity
that is kapo sabani silethe sizitsha ukuthi singa imvilo emshe uzokubona nje na kuye sihlabelela aba ngithemini sivulile indaba yokugijima ukuthi uzela gijima uzela lokuthi umnikelo ezinye izinto zasezikhona ngena yokunengi bethu ngiyakhona ukwenza le convo yokuzala ningene nje then MC uma ubonakala ukuthi isikhathi ungawustopa ungena laba bantu you can go with your program bazalwane mina ngisasho la sithe eminis bethu slogan sokuthi iba mhlatshelo nanamanje sibongile bazalwane siringile la sangena asinazi nina ukuthi imali enis transfereko kule account ekhona bubani nasibonga uNkulunkulu namanje ngisakumema mina ngithi ungathi yokulala ebusuku ukuvuke kuwe thatha iphone number yakho nasi account number nasi iphone number ungayitransfer transfer attach uNkulunkulu 072 189 2685 kepetsa tinaspeti fedi sena Tommy Cons noma after inkonzo siyagijima ngala musiboni sigijima sawuya within 15 minutes sathi ngathi stage ay technology noma ini siphethe absa bank last phethe FNB phethe Capitec siphethe yonke into lela but and then I'm improving something mangithi ngiya church laba bantu aba khakha izinto zabo banganikela more than mina ngigcwele ini ilo kanje only few people okuthola ukuthi benze i commitment lokuthi they must transfer they must from my account wow bakhumbule ukuthi God akekho ukuringa yakhe account mina ngileta lentshisa ngalo ukuthi masibhumita base hlabela abantu abakwethu siyanikela ngathi aqala ukunikela thathani izitsha esinye singasibeka la uma nje nizwela ugijima lenginikeza kuwe MC ukuthi uzobona ugijima wabugijima kangangani then mari izitsha sibeka kanje la Sibelela nabona ukuthi kuyakubambezela ukugijima uyiphose sayibutha laphasi sisethule akunatsotsi la ozobeleka mara sekuthukeni lokuthi ibamhlatshelo namhlanje andumhlatshelo ukuthi ususa something kungene wena wena ureplace lokhu ayenzeki lo lintwe le ayenzeki nge 5 cents the sign joy ayenzeki 5 cents ayisawuthengi nomoya Shabela mntana kwethu.
Oh mama, bazuleli vangeli.
Bazuleli vangeli.
Papa mama.
Oh mama,
bazuleli vangeli.
Bazuleli vangeli.
Tshuye.
Tshuye.
Hallelujah.
challenges.
Thank you. Simon kodwa iyangihlulisa isikhathi sami bathandekayo ngiyacela ukunibingelela nonke ningcolele bazalwane egameni lika Jesu ayibona Nkosi Musa ngizwane ngisindisiwe thethelela izono Jesu ngisamthanda ngisengakambona ofana na Jesu empilweni yami wangisita wangigcina ngimncane amen bathandekayo esigodzini lesidelelekile nje esigodzi lesincane lapha eTshakastad amen bathandekayo uma ngisindiswa kwagcwele bogogo nje bomake amen bathandekayo ngangedwa ngingumfana lomncane ngalandzela amen bathandekayo manje bekuthi mfundisi uma umama maye enkonzweni during the week athi maye ngibuza athi uyeza na ngithi ngihamba ngizokuthola amen bathandekayo ngoba bengibalekela ihlazo lokuba kulomfana bakhulume ngama-last born emini bekuzawuthiwa ama-last born tendencies sanibonani bathandekayo kodwa bengibalekela ihlazo lokuba kulomfana olandela bogogo amen bathandekayo kodwa uNkulunkulu wangigcina kuleso simo kungenamfundisi kungenani boba ke bafika njalo ekupheleni kwenyanga inyanga yonke iyophela Monday to Sunday ngihleli ngilalela bogogo bashintshana ngawo bathi kunesifo ngapha ngihambe ngiyolalela bogogo kanti uNkulunkulu unento enhle ihlelile
Hi Jesus.
Nami ngizosho njalo ebusuku ngithi there is no condemnation. Akusekho ukulahlwa. Sanibona bazalwane. Akunaso lesinye. Akunaso lesinemandla. Ngithi akusekho ukulahlwa. Ngiyacela tinsizo leti 3 embikothi shumayele egameni lika Jesu. Angisendile kimi. Enangisoli MC ngisola nini bazalwane. Bekathi nakayivala nishaye tanga ngithumathume ngithubeke niyicule and uma kungadonsa ningangisola kanti manje isikhathi sidilwe ngithi ngicela laba yi-3 egameni likaJesu sikhuluma ngetitsha bazalwane umpostol Paulo nakakhuluma ngetitsha usho lamagama uthi kunetitsha there are vessels of honor uyatibala titsha uyatisho Basone teacher namfuna khuluma ngabe busuku dinsathu emvokolo kosiyothandaza funa ngaqethi kodwa ngiyathembisa sithothandaza Sanona mathandeka Ngicela ufunde uJeremia chapter 28 verse 2 na 3 Jeremia chapter 24 egameni lika Jesu ku chapter 24 ngizokutshela ukuthi funde ubani Egameni lika Jesu highlight something sicedelela amanye chap ku 24 ufunda 1 no 2 egameni lika Jesu isihloko sethu sithi kubuyiselwa kwezisha Amen bathandekayo Sunday Astale 28
chapter 28
Chapter 28 is funda uves. Thank you Jesus. Hallelujah. 2 to 3. And then in 24 funda verse 1 to 2 siyothandaza.
Usho kanje uJehova Sebawothi uNkulunkulu kaIsrayeli uthi ngilaphulile ijoka lenkosi yaseBhabheli.
Verse 3 mfundisi.
Ingakapheli iminyaka emibini Ngiyakubuyisela kulendawo zonke izitsha zendlu kaJehova azithatha kulendawo uNebukadnezari inkosi yaseBhabheli waziyisa eBhabheli
bamba ingakapheli not after 2 years but within 2 years I will restore the vessels of the temple of Jerusalem that was taken by King Nebukadnezar to eBabylon Uma uNebukadnezar athatha wathatha naye wayodifaka ku kingdom yakhe eBabylon. I'll explain the history. 24 verse 1 to 2. Thank you Holy Spirit.
UJehova wangibonisa amaqoma amabili amakhiwane ebekwe phambi kwethempeli likaJehova. UNebukadnezar inkosi yaseBhabele esethumbile uJekoniya indodana kaJehoyakimi inkosi yakwaJuda nezikhulu zakwaJuda nezinyanga zomsebenzi nabakhandi wabasusa eJerusalem wabayisa eBhabeli.
Amen. Uverse 1. Verse 2.
Elinye ikoma lalinamakhiwane amahle kakhulu enjengamakhiwane ayingalabutho. Elinye ikoma lalinamakhiwane amabi kakhulu engenakudliwa ngobubi bawo.
Amen phela. Lo Nebuchadnezzar ngathi ubuya kaningi. Kuna 2 years itshe. Amen bathandekayo. Siphakamise basibone. Uma ngathiwa kuyaphakwa abazalwane laba phakamise isandla labangadlela kiso. Kunesinye bathandekayo.
Okay.
So then siphakamise. Uyakhetha manje ufuna kudlela kusiphi ufuna kuphakwe manje. Why singadli kulesi? Singolile. Phakamisa kwakho nawe Alex. Nase sinye. Asisenzeni bazalwane lesi. Uba nazodlela la. Nasi singolile maybe kunethemba. Kodwa uJehova uthi nangisibheka bezingolile esinye sisihle. Uthi manje sente kanjani ngoba le teacher tingale ndlela. Uthi Jesus I have the solution.
My Jesus.
Athi kungenzeka singolile kodwa iplan ikhona.
Yeah.
Athi singangoli sitsha kodwa ikhona igazi. Nasifika kasini sitsha.
Jesus.
Oh hallelujah.
Jesus.
Siyakhezwa. Kungenzeka singolile kodwa ngeke salahlwa. Siye kasini lika Jesu. Nasifika kasini lika Jesu. Igazi lika Jesu liyakoropa. Lisusa konke ukungcola kwesitsha. Lesitsha lesimfuna ukudlelakisa. Lesitsha lesimfuna ukusebenzisa. Ukungcola kwesitsha. Akusho ukuthi sidiserve ukulahlwa. Kodwa kusho ukuthi sidiserve ukulindwa.
Mighty Jesus. Wonderful Lord.
Thank you, Holy Spirit. Khetha isitsha manje. Skete.
Paramisa.
Hi.
Oh, thank you, Holy Spirit.
Jesus.
God has ngolile abazalwane sifuna ukuyolahla. Oh! Lesa cross deserve. Sho. Nasifike egazini lika Jesu. Cela ungibambelele le mic. Nasifike egazini lika Jesu bazalwane. Siyaliphela. Siyalungiswa. Noma ngabe sigibela kangakanani. Kodwa nasikwilisa egazini. Siyalungiswa. Bambake. Ngoba lesi besifile. Noma singalungiswa sizoba nama cracks. Noma lingathi so yusdalwa esisha. Kodwa i crack ikhona.
Hey. Oh, thank you, Holy Spirit. Sit down, gents. I started letting you tend us. Through the verse. Oh, thank you, Holy Spirit. Daniel chapter 5, verse 1 to 2. Ubesu ngifunzela na. Oh, Daniel chapter 5, verse 1 to 2. Ungifunzele na verse 5, mamfundisi. Besu ngifundela 25 to 27. Bese ungifundzela Ezekiel 37 verse 1 until 5 ujambe uye ku 8 ngenziwa isikhathi I was going to go deep. Ngiyacela ukusihlonipha ngiphusha abantu ukuthi basihloniphe. Kuyangibiza namanje ukuthi ngisihloniphe igameni lika Jesu. Hallelujah. We are about to pray. Ungakhohlwa ngalezitsha ngihlanye bazalwane ngize nginilethele litsha. I'm trying to kunenza an understand. Ungakhohlwa ngazo sicedana. Verse 1 to 2 ujambe ufunde verse 5 And then umfundisele verse 25 to 27. And then we Ezekiel chapter 37, verse 1, ugcine ku 5. And then ushabe week 8. And then isivale ma Bible.
Daniel chapter 5, verse 1 and 2. Idini lika Nebukadnezari. UBelishazari inkosi wenzela izinduna zakhe eziyizinkulungwane idini. Waphuza iwayini ngaphambi kwaleyo nkulungwane. UBelishazari esali nabitha iwayini. Wayaleza ukuba kulethwe izitsha zegolide nezesilifa. UNebukadnezari uyise ayezikhiphe ethempelini laseJerusalema. Uma inkosi nezikhulu zayo nawomkayo nezancinza zayo baphuza ngazo basebeletha izitsha zegolide ezazikhishwe ethempelini lethu kaNkulunkulu yaseJerusalema inkosi ngasona leso sikhathi kwavela iminwe yesandla somuntu yaloba maqondana nothi lwezibani kwakunamekiweyo kodonga lwethu yenkosi. Inkosi yabona ingxenye yesandla esalobaba.
Ah. Amen. Verse 25 to 27.
25. Yino umbhalo owalotshwa. Mene mene tekel ufasini.
Hey. Oh, yeah.
Oh, nansi incazo yalento. Mene uNkulunkulu ubalile umbuso wakho uwuqedile. Tekel ulinganisiwe esilinganisweni ufunyelwe ulula. Peres.
Peres right ma'am. Fundisi ngisi. Umfundele nethi uverse 27 esingisini egameni lika Jesu.
Tekel means weight. You have been weighed in God's balances and have failed the test.
Jo. Fundele u verse 26.
This is what it means. Mene means numbered. God has numbered the days of your reign and they are ended.
Agna King James. I want to pray with somebody. Bazana, I've been in labor for the past 2 weeks and funa siyo tandas. Amanza ya puma. Asikichi mene kamen lika Jesu. Asambe kase Ezekiel chapter 3. Iyo mam. Asizu. 26 to 27.
This is the interpretation of the matter. Mene, God has numbered the days of your kingship and brought them to an end.
Tekelo.
Tekel, you are weighed in the balances and you are found wanting.
Ngithandaleli you are found wanting. Okay. Ezekiel 37 verse 1 to 5 uJambe uye ku 8.
Isigodi samathambo omileyo. Isandla sika Jehova sasiphezu kwami.
Siyabuya isandla sibona.
Sangikhipha ngomoya kaJehova, sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo. Wangindlulisa kuwo, ngawazungeza bheka ayamaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lama akaphila na ngathi Nkosi Jehova wena uyazi. Wesethi kimi profeta phezu kwalawo amathambo uthi kuwo nina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova. Isho kanje Inkosi uJehova kulawo mathambo ithi bhekani ngiyakuningenisa kini umoya niphile.
Verse 8.
Ngase ngibona bheka kwakukhona imisipha phezu kwawo wahluma nenyama nesikhumba sawasibekela ngaphezulu ngephumoya wawungekho kuwo.
Hayi wawushe umsebenzi yonke imihla.
Yes. Sela Kali Shushuma Yeleswa Yeseko
izwi lakho nenkulunkulu wethu lihumushe ebusuku egameni lika Jesu. Let me decrease so that you can increase in the mighty name of Jesus. Amen.
Bathandekayo, kwakhona inkosi ebathi uNebuchadnezzar kuke kwenzeka ukuthi izwe laseJerusalema eJudiya labuswa inkosi. Lithi iBhayibheli uma babusa be abanye bebangaqedini ama-10:40 ndimande uma ufunda incwadi ya 2 Chronicles chapter 36 lisho lamagama lithi ekubuseni kwabo bebabusa abanye babusa u-3 months ababe sebeqweshiswa ngoba bebona emehlweni kaNkulunkulu. Kwenzeka ngelinye ilanga isaqhubeka neprocess wafika uNebuchadnezzar endaweni yaseJerusalem. Lithi iBhayibheli uma uNebuchadnezzar afika eJerusalema wathatha izitsha zaseJerusalema wahamba nazo eBabylon. Uma thatha izitsha zase, because in the translation ithi he took the treasures of Jerusalem. Lithi amanye bekabantu nebuthanga le ngathi ngiyabona phethe something ngamafaka. Makaqeda wahamba nawumfundisi nakasuka lapho wayowanamathisela endlu yakhe eneyithixo zasebhabheli. Lithi iBhayibheli uJehova uNkulunkulu wethu wathula kwangathi akaboni.
Hey, sanibona nibazalwane.
Lithi wasamshala amagama wathi nyalo sengiyatifuna etitsha dam uthi within 2 years ngiyophula amajoke aseBhabhilona. Yokulanza lokudliwe esikhonyana. Within 2 years titsha ndiyabuya eJerusalem. Ndilanzwa eBhabhilona ndibuya eJerusalem. Uma ufunza iBhayibheli nale ligama lebathi it's an exile. An exile it's a person othethwe ecountryni yakhe wayehlukumezwa kwenye icountry. There were 4 exiles which were taken in Jerusalem and they were taken to Babylon. UDaniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Lithi iBhayibheli nawufunda chapter 1 encwadini kaDaniel, they were filled with knowledge. Bebanelwazi olukhulu and bebemsaba uJehova. Bathathwa bayovalelwa. Lalela, izitsha,
relax bazalwane.
Izitsha zaseJerusalema zathathwa zamikiswa eBabylon. UNkulunkulu wathula aphantini zisetshenziswa. Lalela bazalwane, number 1. Kunento uJehova yenza kuqala. Uyabavumela boShadrach, Meshach na-Abednego bafakwe emlilweni. Uma qetha kubavumela uyati ukuthi leti teacher tam leti hlobile. Akunandaba sitsha sami sithethwe samikiswa eBabylon kodwa siso saseBabylon saseJerusalem. Kwathiwa uma le teacher kumele ndikhothame ndikhothame le thixo saseBabylon uNkulunkulu wasukuma wema ngethinye wangena emlilweni. Into eyenza uThixo asukume ukumisuswa kwezitsha ukusetshenziswa kwezitsha endaweni eRome. Sathithi uyadlala samyeka lapho wavela naDaniel wathathwa wafaka emgodini wengwenya uNkulunkulu wasukuma. Ngenteka sathana umthethe eJerusalem kodwa kasinye waseBabylon. Then yelanga ndamlanza within 2 years ndamlanza. Connect. Sisihamba. Thank you, Holy Spirit. Lithi izwi leBhayibheli uNebuchadnezzar wathatha le zitsha wayozibeka ethempelini lakhe. Uma uNebuchadnezzar athatha izitsha azibeka ethempelini lakhe, umfana wakhe ngelinye ilanga wazibona izitsha.
wakhanga ukudelela uJehova uNkulunkulu. Lithi wenza igciki, wenza a feast, wa invite wonke ama kings bafida. Lithi umcimbi asathubeka, wakhuluma lomfana wathi yeah, no, kune teacher letheta nababa eJerusalem, kade dihleti le teacher dingasetshenziswa lapha, sekumele kusebenze manje ngiyatifuna. Wathi wathi khokho takishwa teacher. Lithi pepe bathi tese bathi khokho bathatha le teacher banathela kilo lwayi. Into esenza bazalwa nesithi kukhuluma uNkulunkulu nakukhuluma mina kungukuthi uNkulunkulu akakhoni ukwehla azokhuluma nani sokufuna sebenzisa umuntu. Uzongizwa. Uma basithatha lezitsha lithi phephe bekadakiwe adakiwe umfundisi aphelile lithi kwaphela konke utshwala wabona isandla. Wabona isandla, ubona isandla namhlanje ebusuku lithi phephe isandla lazokufanta ungwane sabhala amagama sathi mene jo mene jo tekelo ufarsini kunento engidistebhayo lapho umabhala lo mene umbhala kayithu lo mbhala ngamanye amagama ujoba futhi enough is enough. I have calculated your pains and your number nebhetnesar. I have come to take abantu bama bakhethwanishiwe sengizobakhipha manje. Amen. Oh Jesus. Amen. Waphinda kabisa. Amen. Waphinda kabisa. Hallelujah. Isu le Bible lanchaza lihumusha lamagama lithi your days are numbered. Lithi they have been calculated. And atholakala lula. Nabafaka isikali nabasho lutho. Akunandaba ubendise timpho. Kodwa mina uNkulunkulu sekufikile ngangana. You don't belong to the kingdom of nakedness. You don't belong to Babylon. I'm not having Babylonic tell me saying. I'm not having Babylonic challenge and below yak. How yen was a Babylon? How deserve for life?
Thank you, Jesus.
They have been calculated.
I told a gale a fool. There are days have been calculated and they have been found wanted. Inkosi seyadinga manje imvumele sathane ukuthi akusebenzise. Lalela sathane bekabolekiwe impilo yakho. Yeah. Oh yes. Lawo prophet wena. The executive yaleli bandla for the next 10 years pastor. Ayikho manje abanye bakhona bathemisa umzimba laba khona khona abanye khona bayaphusa laba khona khona kodwa uJehova uyabhala uthi their days have been calculated and they have been found wanted. Mene mene tekelo yahlukaniselwa manje have been calculated and they have been found.
Hallelujah.
Holy Spirit. We are about to pray. Little you've been found with. Little Bopa, wanga tu Jehovah bega bala. Bona beba tu Jehovah to lead. Kantu Jehovah peace ya bala. Jehovah peace ya kunuma. Lalela ngutshele about the story of Mary Magdalene. Mary Magdalene foolish. Lo muntu wesifazane olethe amafarisi kuJesu bathi kumele afe. Ngoba utholakale ephinga. UMary Magdalene leyo. Mama ngithembi yofunda iBhayibheli. uNkulunkulu uzokusiza. And then uMary Magdalene lo bazalwane uma bafika naye kuJesu bathi simthole ephinga kodwa kuphethwe yena yedwa. Ngiyaxolisa mfundisi. Kodwa beza na yena yedwa. Akwenzeka umuntu aphinga yedwa. Insizwe ziwuthunga
uthini
kanti ngiyakuhlupha abantu abadala insizwe ziwuthuba sona sisi uthenda akwenzeka umuntu aphinga yedwa kodwa abafarisi nabeza naye kuJesu beza noyedwa sinjalo nathi bafarisi sifihle esibathandayo esibathandayo siyabavalela esibathandayo babuywa esibathandayo isinikisa bona your days have been calculated and they have been found wanted. Oh Jesus, I'm about to pray. Thank you, Holy Spirit. Uyisitsha esinjani. Uma bamletha uMary Magdalene, kunento engiyibonayo futhi bembe ngibona ini. Ngibonani. UMary Magdalene mabaletha kuJesu ngibonani ncwe. Ngibona isandla.
Siyabhala.
Yo! Bathemthethwe kukaMoses. Kubhaliwe ukuthi lento idizevu ukufa emthethweni kaMoses. Kubhaliwe ukuthi lento isazuphenduka. But I see the hand of God. I see the hand of God. I see the hand of God. We are the kaya. You are the Nazi kaya. Jesus. Show. Oh my Jesus. What pick up house with Jesus? Put his hand. Washalwa phansi. If and only if you're gonna come and reason with me. Yes, I'm about to pray. Many, 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 many. Would you go and sin no more? Oh, yeah, humble, no, mama. Sizwe yotwa. My humble, no, mama. We are humble. UJesu uvakashele uSimon Petro. Hey, ngizwile bampraise uSimon. Kodwa ngicela ukudila ngaye mina. UJesu mawufika kuSimon Peter. Kuqhamba nomama. UJesu uhlezi. Kuqhamba nomama umfundi iphayiphe lapha phezulu. Lithi owayekade past tense. Owayekade ethengisa ngomzimba. Uma uJesu efika lo mama uyakhamba kusiko lemajuda kwekuthi umuntu funa kafika agezwe letinyawo. Manje Simon Peter uyathula kasho lutho. Uyaqhamuka lo make.
Khohlakele lo make.
Ukhamuka nemali mfundisi uMV le bekumholo wakhe wokugcina kule FM bekasebenta kiyo. Uthengele Jesu mafutha. Abaye mchazi. Ufika nala mafutha. Ufika nawo tinya wenta Jesu. Ngathi ngemuva athi ngizohlala la ezinyaweni. Sina Jesu. Uya lo Maria nikhula ngaye lo mama.
Yes.
Uyahlala uyambamba. Uyamthobisa mama. USimon Peter no chief no. Ungamvumela kanjani umuntu ongcolile asondelane nawe wena une reputation enhle kangaka. Abangcolile sibasize. They don't come close to us. Musa uthwala na nacha no prince uprince angole kangaka. Uprince ungolile kufuna phi? Mene mene. Hayi namsondela prince ngithi mene mene.
Hayi
mene. Mene mene. Yabalwa.
Hey.
Hayi kusasa. Jesus. Manje. Uma sekamtshelile lokho bathandekayo. Uthi lo mama uthi uJesu ake ngibubuze angwenzele isibonelo esihle ukoleta umuntu 50,000 the very same person omkoledayo umkoleda 1,000 lo muntu esimkoledayo uthi kithi manje na ngiyasicima lesikwenethi ngkohliwe ngaso wasambhatara lo 50,000 ngwasambhatara lo 1,000 uthi Jesu ngibani lo tawujabula kakhulu lo 50,000 sambulo leso noma ke bekangathembi uma buka ipastia yazi kwangathi iBhayibheli lenze amabomu lo mama la mshiya namasikhasi ngizamile ukuphenya mfundisi angithola shintshwa igama abanye bebachintshwa amagama kodwa yena ngizwanga ukuthi elakhe belikade lithini lithintwe lathini kodwa ngiva bathi uMary Magdalene sanibonani uMary Magdalene lona uyaqhubeka uyamlandela uJesu uyazi lo mama lo wa understand ukuthi into yenkolo waza manqoba into yenkolo it's a relationship yeah. Irelationship without the communication is dead
yeah.
Uthando liyaphela uma abantu bengaxhumana yeah. Lo mama wathi ngizomsondelela ngathi yeah. Nyamuzi wathi laphe yokhona ngokuya baba wabathi uJesu hayi mana wathi ngikhona wathi ngiyobethela wathi ngikhona umfundi ufile uthi Jesu wosa umfundi ufile lalela ke into eyenza iBhayibheli ithi uJesu lapha kule khaya bekasondelene naye uLazaro naye lo mama uMary Magdalene lo mfundisi lapho uJesu khona lo mama bekahlala khona.
Yeah.
Lo mama understand ukuthi this thing is a relationship. In order for me to tell izinto ezikuJesu, mina no Jesu kufuna sicommunicate. Your Bible is your friend. Your prayer is your friend. Lana bazani kuyathandazo. This is a relationship. That's the only way sister Abigail you can communicate with God. And once you cut off the network you are dead, you are doomed.
Yeah.
Kodwa lo mama yebo indishi repairwe kodwa inamasikazi. Abantu nabambona bathi bela isfe bathi uyisfebe wena ufuna ukuhlubuka ngoba abantu abakuthembi ukuthi usindisiwe ngenxa ye past yakho lalela is salvation you don't need anybody's approval I don't need my parents approval this is the relationship between me and God ukuthi ungqualify wena that matters, and then your business is to live the holy life. You cannot convince everybody.
Yes.
Amen.
You want to excite the entire community. Uzofa in 2 weeks. I'm about to pray. Masuka lapho noma uJesu yesu yobethe udadu wabo uyacomplain mfowethu Prince. I think it's chapter 10 verse 38 uthi ayi man nkosi kanti awusakhathazeki na udadu wethu umshiyile mbathe mbathe nomuntu busy ngamabhayibheli mbathe ngezi zitsha lomuntu unamathele ake umkhulumise bathi matha matha khathatheka ngithi indlula ekuningi sathe wena ukhethile senabelo lesihle lekabeka phuqo sona lenene mfana wasekhaya nawe ungakhetha Longeke uphuce sona. Ubhizi bese ngemaBhayibheli athangatha zithi mzala la. Futhi kodwa yena ngathi ngiyamuva athi ngiyalangazelela. Ngilangazelela wena Nkosi yami. I think you believe. Kodwa ingoma yakhe beyihamba la. Ithi ngiyalangazelela. Ngiyalangazelela wena.
Hallelujah.
Yes. Aphumphefumulo wamomile. Usitsha lesinjani? Phelile unyaka usitsha singcolile useva.
Hey.
Awufuna ichinja. Ngiyamthanda lo mama, yazi uPetro ngimsolelana. Emva kokuthi uPetro afike uJesu, uPetro uvangelwa ngulo mama.
Ayi. Uthi inkani. Ayi. Ah. Yajika le.
Lesitsha babu Spire uthi asibulawa sicoshwe. Kusasa uzosizwa yiso.
Hallelujah.
Lo mama uyagatha ethune uyagatha uyagatha. Kwangathi ngiyamuzwa athi ngizohlala. Ushilo. Izethembiso zakhe simile simuyebo simile. Shimo bayethembisile. Athupi. Uphi. Uphi. Bathubuyile uvukile. Athi uphi mfune? Athi come here Mary. Izala Mary.
Mary woza.
Uma fika Mary. UJesu uthi hamba uvangela manje Mary. Hamba batshela manje Mary. Siyohlangana eGalile. Uthi hey Mary ungakhohlwa something ozala Mary. Uthi Mary ungakhohlwa noPetro. Kuthi ngabe bekuyimi bengizowenza njalo. Bengizobuza ngithi the very same person obekathi mangife izolo. Sekuthiwa mina ngiyomlanda. Ngimtshele ukuthi igazi likaJesu lisana mamele naye. UJesu uthi khani ye Mary. Hamba obatshela. Ungamkhohlwa naPetro.
Hallelujah. Hallelujah.
Proof, bazalwane. I'm a living proof. Muhammad, I'm a Crusade.
nami bathandekayo ngehlelo yenkosi bakhona abantwana bangamasikazi ekhaya angiba angisho ukuthi bayisiqhenekiso kodwa ngifuna ukuveza le ndaba yokuthi noma sekukhona amasikazi kodwa uNkulunkulu
Yeah. But now you have a new identity.
Come and look at Jesus. Bonke ebe bathandazelwa bonke ebezela kwatha khona badingi counseling ba isicela manje makuyodliwa beze la stage bazosizwa ngoba kunezinye bazalana zisali la pulpit kunezinye noma ungathandazelwa zisali la kubiza ukuthi ukhulume usisizakale manje namuhle ebusuku ungahambiyela lo right uyazibuza isiphini yeso lokuyathandazelwa kodwa usisizakale namuhle ebusuku ubuyiza ukukhuluma uvele ukuthi mina ngihluleke la mina kubhedela ngiyohlala phansi mina bakusibaye bathi nginikeze bani
ngomlilo namandla izinto zethu ziyabuya namhlanje
ngomlilo namandla izinto zethu ziyabuya
Haleluya. Ake ngilochise bathandekayo nonke ngegama leNkosi yethu uKristu Jesu waseNazaretha. Abantu bonke mabathi amen.
Amen.
Ngiyachela uJesu izandla nonke. Amen. Manje ke siyabonga ke uNkulunkulu ke bathandekayo akukho okuningi engikuphakamela la kule ndawo. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi nami ngigcine ngibe khona kule mvuselelo emnandi kangaka. Imvuselelo lebazalwane. Asishone sonke yini? Akukho kunye sikwenzayo yimvuselelo. Manje ke nakulelithube elinjengale libathandekayo ake ngamukela abo pastor sinabakhulu bethu abakhona la kule ndawo manje bomgama leNkosi. Engithanda ukuthi bathandekayo sibabingelele sazi ukuthi ubakhona kwabo bathandekayo asikudeny kubalulekile abazali bethu. Malibonga igama leNkosi. Lapha phakathi kwethu bathandekayo sino pastor MV Masilela. Nimbonile nange lapha phansi uzophakamisa isandla kuphela. Avayise malibonga igama leNkosi. Bese siyaphinda futhi siba no Pastor MM Masilela naye ukhona kule ndawo. Sizomcela futhi uPastor MV Masilela ngoba ngekho ubrother wakhe avayisele futhi naye isandla. Malibonga igama leNkosi. Lapha eRoma uPapa umezophuza lotshwala besilalelo. Umthendeleko umephuza uthi hayi senginiphuzele nonke noma bangakhubeka kangakanani sebazobonela okushini kodwa lapho baphuzele bonke manje ke bazalwane siyabonga ukuthi babe khona phakathi kwethu sijabule kakhulu malibonga igama leNkosi ngiphinde futhi sibingelele nabafundisi abakhona kule ndawo ngicela ukuthi uma ekhona umuntu ongumfundisi aphakamise isandla sakhe la ekhona phakamisani izandla bafundisi ningasabi Siyabonga kakhulu egameni leNkosi bashayeleni izandla bathandekayo. Malibonga igama leNkosi. Siphinde futhi bazalwane sibonge futhi nabashumayeli bethu abakhona abaqalele emvuselelo solwebisukile nabo baphakisa izandla laba khona siyababingelela egameni leNkosi. Malibonga igama leNkosi. Sibongile ke bathandekayo yiloko bekizelela ngaphambili sikhumbulela ukuthi bathandekayo ibandla linabaholi malibonga igama leNkosi. Kodwa sikuzelela kakhulu ukundlula zonke izinto ezikhona ukuba imiphefumulo bazalwane ibe revived malibonga igama leNkosi ishuthe straight iyezulwini amen bathandekayo manje ngibongileka ke ningishayele ni-chorus elimnandi kakhulu ukundlula lawa enike nawahlabelela malibonga igama leNkosi Abelele khona sijele imnandi bese ke ozondlulisa izaziso uNkulunkulu aphinde futhi ambusise uNkulunkulu saphinde futhi abe nani amen.
By fire, by force, izinto zethu ziyabuya namhlanje.
By fire,
by fire, by fire, by force, izinto zethu ziyabuya namhlanje.
Ngomlilo,
ngomlilo, ngomlilo namhlanje. Izinto zethu ziyabuya namhlanje.
By fire. Amen entendeni.
Amen
entendeni. Hayi. Siyathokoza. Angilochise bazana ngibizwe loNkosi. Silochise uholi webandla wonke. Nabo bonke abasikhambeleyo. Amen.
Amen.
Manje siqiniso silethe izaziso zenamba manje. Bazana nokucala si nama service station ay 3 laphandle. We supper yethu. Sizocela bazana ukuthi ngenxa yomoya nange ufetheza kwezulu senzele imasinya. Bese masiqeda ukudla immediately bazalwane bonke abangalanda ukulala siyacela babuye ngibanze lapha and zonke insizwa ezivakashelana ezibuya ngaphandle siziprepare lana enhlasini sizolala khona bonke abangalandawo bazalwa singayiboni lokhu kwayizolo ke ngiyacela umsibeni nendlebe namuhla njengoba into yethu siyenza ukuhlonipha nangezoda sigcinele kuhle ke and then kusasa ekuseni bazalwane makuphela inkonzo yokuqala immediately sesaba igame bathi ukubekisana ukugcina the amen siyangena start breakfast ukuze ukuthi isikhathi sethu singonakala ukuthi siphumele ngesikhathi abanye ngithi bayangude kilowo sikubawa wabazalwane sesasachubeka sithokozile uzimo wanibusisa
ngomlilo omlilo namandla izinto zethu ziyabuya
In Jesus' name, Baba wethu, siyabonga usuku senzele lona namhlanje. Nkulunkulu muhle, siyabonga ukuthi kube icebo lakho ukuthi namhlanje sibe khona la. Nkulunkulu muhle, ukhulumele izwi lakho. Nkosi yami, ngokurestoreka, siyabonga irestoration osenzele yona. Nkosi yami, nokusipha ama-identity. Nkosi yami, akungawethu ngempela. In Jesus' mighty name. Lord Jesus, siyabonga ukuthi udala okusha ey'mpilweni zethu ngama-identities amasha. In Jesus' name, Nkosi yami, sisazohamba siyanxusa ukuthi ingelosi zakho, Nkosi yami, sizole njalo endleleni. In Jesus' mighty name, we thank you, Lord. Amen.
Thank you.